baramukije nana bakaze mwese abanywanyi bacu ma muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya minsi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa kaze mu makuru agezweho ariko aravugo cane irya nino ngame igihugu cacu c'u Burundi na makuru yihuta hadushikiye hayarabana n'umutekano ariko aravugwa cane irya nino na makuru ahijije gutangazwa ndetse amakuru turibuze kugaruka ko tukaza no kuraba ivyabaye ndetse n'ababikoze ibihe byiza kuri mwese tugiye kubana murano makuru haribuze kugaruka ku ngingo zitandukanye nkuko nari meze kubikubwira hari amakuru arabana n'umutekano tukaza kuyagaruka ko nyido nido murano makuru kandi turaza kuraba inkuru zirabana n'amagara y'abantu itangazo rikomeye rivuye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu turaza kujyumviriza ndetse tuze no kuraba ico ubwo bushikiranganje burongowe na Dr. Tadendi Kumana uhije gutangaza muzindi nkuru ziriko ziravurwa hari umupolisi yarashe akica umuntu ahijije gucirirwa umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose turaza kuraba ivyatangajwe na sentare ndetse tuze no kuraba kungene uyu mupolisi yarahejeje gukora ibara kumi n'izindi nkuru zose nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuzikurikira mu gito nito ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri sabone canke se subscribe nimbukoresha ururimi rw'icongereza igihe cyose dushyize ko inkuru igaca igushikira ubwo nyene ku banywanyi bacu muri ko muratwumviriza bari ngaha mu Burundi ndaguha ikaze cane ushobora kuba utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi ndakuramukije nibagiye nawe we utwumviriza igihugu cyose uburimwo ngaha ku mugabane wa Afrika ndakengurutse cyane ndakengurutse kandi kuba nywanyi bacu ma muri ko murakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri ku migabane ya makungu ya Kore Amerika Buraya Asia ndetse n'ahandi reka n'amakuru yacu tuyatangurire mu idonido ryayo turayatangurira mu yavurwa mu birabana n'umutekano hari inkuru iriko iravurwa cane yuko ibara ryo barisubiye kugwa ni inkuru ivuye ku mugwa mukuru wa komine Ndava ni mu ntara ya Mwaro amakuru yave Mwaro avuga yuko kuri ubu ngubu ngo muri iyo ntara hatewe n'umugwi w'abagwanyi utaramenyekana bikaba vyabaye muri iri joro ryo kuwa kabiri igenekerezo rya 18 rusama umwaka w'ibihumbi 2021 ngo bikaba vyabaye mu masaha ya saa yine z'ijoro ivyo nonekariye muri ivyo bikogwa vy'ingwano ngo bikaba bitaramenyekana abantu rero ngo bakaba batekiwe n'ubwoba bivanye n'ico gitero none ninde yoba yinyegeje inyuma y'ivyo bikogwa ese koko ayo makuru yemezwa nande twagerageje kurondera mu bari muri iyo ntara ya Mwaro na cancane abari ngaho bivurwa yuko haberi ico gitero muri komine ya Ndava amasoko ava ngaho akabavuga yuko ivyo biriko biravurwa hari bamwe mu bene gihugu ko kubumbishe ugwamo gw'inkoho ariko ngo batabashije kumenya aho vyariko birabera kuko bumvaga amasase ndetse bikavurwa yuko ngo hoba hari umuhari w'abantu witwaje ibigwanisho ngo baba bakozanyije ko n'inzego z'umutekano ni mu gihe kandi bamwe mu masoko yacu avuga yuko ngo ibyo nabo bavyumva uko ariko ngo atawigeze abona umuntu n'umwe yitwaje ikigwanisho gusa ayo makuru tubabwira akaba yatangajwe n'ikinyamakuru Itara Burundi na makuru tukiri ko turakora kwa matohoza ndetse tukaba twanarungitse abamenyesha makuru wacu bakorera muri iyo ntara ya Mwaro kugira barabe ivyo biriko biravurwa muri komine Ndava nimba koko vyo barukuri ndetse tukaba tunasaba ko abene gihugu mwibereye ngaho muri iyo komine ngo turungikira amakuru y'ukuri ku birabana n'ico gitero bivurwa yuko cuba cakozwe muri rino joro ryo kuwa 18 rusama ngaho muri iyo ntara ya Mwaro muri komine Ndava inzego z'umutekano naco ziratangaza ku birabana n'ico gitero bivurwa caraye gikozwe gusa amakuru yandi turibuze kubashikiriza turaza kuraba ibirabana n'uyo mujwi uvurwa uwo baruhuye ese ivyo noneka ivyo bari bihe se kuko yo bari yamegwe yabasoma vyama bivurwa yuko ngo ariyo itera abanyagihugu canke se koko vyoba vyukuri ari umuhari witwaje ibigwanisho. Turaza rero kubigaruka ko makuru yacu ataha cyo tegerezwe gukora nuko uba warafyunze kuri sabone igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro akagushikira mu bambere. Tuve mu nkuru zirabana n'umutekano, tuje mu nkuru zirabana n'ubutungane. Mu nkuru z'ubutungane yikiravugwa cyane ni vyabaye ku mupolisi yishe akarasa umuntu ni muri Cibitoke. Uyu mupolisi akaba yaciriwe uwo guherayo. Sentare y'intara ya Cibitoke n'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi ikaba yaciriye gupfunga ubuzima bwiwe bwose umupolisi yagirizwe kwica umuntu mu rubanza rw'ikibiriraho abaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'umuryango. Bakaba rero bashima urubanza rwaciriwe uyu mupolisi. Urubanza rukaba rwamaze amasaha 5. Umupolisi yitwa Gerard Ndacayisaba uwo ndetse n'uwo bakorana yitwa Felix Ngendabanka akaba aribo barengutse. Abo babiri rero bakaba bagirijwe kwica barashe umushoferi wishira hamwe ryubaka urugomero rw'umuyagankuba azwi ku izina rya Festus Akizimana. Hari ijoro ryo kuwa 15 rishira wa 16 rusama ku mutumba wa zone Ndava ho muri komine Buganda. Ngendabanka nawe akaba yaragirijwe kugira uruhara muri ubwo bwicanyi. Userukira leta muri urwo rubanza akaba yerekanye ivyabona vyerekana ko ngo Ndacayisaba yakoze ubwo bwicanyi yabiteguye. Akaba yamusabiye rero umunyororo wo guherayo co kimwe n'uwo bagirizwa bimwe Edouard Ndayikengurukiye. Userukira leta mu rubanza akaba yasabiye kandi umukuru w'umugwi witwa Felix Ngendakumana amwagiriza kuba ngo yarabigizemwo uruhara. Inyuma rero y'umwiherero abacamanza bakaba bagumije igihano cyo guherayo kuri Gerard Ndacayisaba nayo Edouard Ndayikengurukiye ndetse na Felix Ngendabanka bakaba bahanishijwe gupfungwa umwaka umwe bategerezwa kandi gutanga amafaranga miliyoni 21 500 mu mafaranga y'amarundi ku muryango uwishwe hamwe n'ibihumbi 200 vy'amande mu mafaranga y'amarundi. Abitwaye bakaba bashimye urubanza bagasaba ko sentare ya Cibitoke yobandanya itunganiriza abantu igahana inkozi izikibi. Muzindi nkuru ziriko ziragaruka ku cane irya nino twari twabwiye ko hari ibiriko biravurwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Mu makuru dufise nuko inyuma yaho banki y'isi yose n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bihariye u Burundi imfashanyo y'imiliyoni 64 z'amadolari ya Amerika izofasha cane cane mu mugambi wo kuvuza abana n'abakenyezi bibungenze kuba kubuntu. Mushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Tadendi Kumana kamenyesha ko kuva muri kuno kwezi berekewe n'uyo mugambi ngo bazotangura kurihigwa amafagitire. Namakuru tugira dukurikire muri no nkuru y'umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika tuje kuyikurikira turaza turabana izindi zose ziriko ziravurwa. Ndakubutse ko kuri utarafyonda kuri sabone wanzu gafyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro urajwa mu bambere bashikirwa navyo.
Aja kwereka abashinga amateka y'umugambi kugira abawemeze nk'uko amateka abiteganya. Umushikiranganji yajejwe amagara y'abantu yasiguye ko ari ingirakamaro cyane. Muganga Atadendi Kumana,
ubu rero muri uno mugambi urimwo novuga amaproje yari atatu. Wakira usanzwe ushigikiye kuvuza abana n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka, aharimo amafaranga miliyoni 85. Hakaba n'undi mugambi wo gushigikira abenegihugu ikimoromesha kiya kugira ngo nabo nyene bakurikirane iby'amagara y'abenegihugu. Uno mugambi naho nyene harimo miliyoni 4.6 z'amadolari. Uyu mugambi ugizwe n'imiliyoni 46.4. Igice kinini murumva neza yuko ari gushigikira kuvuza abana hamwe n'abakenyezi bibaruka. Nuko twazanye umugambi kugira ngo nkuko bisabwa n'amategeko banya kwa bashinga mateka bitore n'abanyagihugu bashobore kuhezagira hanyuma hazobe ratification ikunde amahera ashobore kuza aje gufasha kuko itikanijwe yuko nk'amafacture ya gratuite yo mu kwezi kwa gatano kuturimwa kwa gatandatu n'ameza kurikira ari umugambi zoheza ukariha amafacture
ariko umugambi nubwo batowe n'abanyagihugu bawemeje hari yaberekanya makenga nk'umubyeyi Jean Chantal akeneye ko tadukingirizo twohabwa urwaruka ku buntu
nashaka mbaze ko centre des jeunes ou amis des jeunes zoba zirimwo kugira ngo zibe renforcer nongera nda muvunira akagohe ku ma service bahanda ces centres kumvisa abantu bashikiriza ko uwo baronswa ufuko kandi tuzi kugwaruka byukuri ko bigishe ndakwihangara cyo twasansibiriza ukundi
ninge nishimwe nabasanga umugambi ukuye gutunganywa neza kurusha ugeza ahabugenewe baronswa n'imiti atari gusuzumwa byonyene
aho duherereye turabona ko hariho abana bavugwa n'abakenyezi bakibaruka ku buntu ariko hakaba hariho imiti babandikira ugasanga ntibayironse bikaba ngombwa yuko bayiriha kandi tuzi ko bategereza kuyironka ku buntu twagomba rero tubaze umushikiranganje ko hariho imiti yandikiwe ko baronka n'iyindi badashobora kuronka
umwitwarariko w'umushinga amateka nishimwe n'abakenyezi batari bake nk'abo mu ntara ya Bubanza mu Burengero barawushimangira
utwo turusho turatwumva turatwumvisha amatwi ni ukuri twebwaho karusho none koko wabonekeye mu iyo miti ko makomeye none tukaba tutabibona ukuri nta karusho kahari ni ukuri umuntu avugwa ku mafaranga
kuvugwa ku buntu no kubereka ku buntu kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravuga ku buntu nzawumva ngo ni ngo genda wigurira imiti ntakoranaje vyarashikiye ejo bundi mu kwezi guheze kwa kabiri nafite ikibazo mugabo nticabuje ko bambwira ngo nta miti hari ngo waje utevye ntakunda abaza none ejo noza no yironka ngo ivyo je ntumbaze naye mutse ngiye kuyigurira ivyo rero mbere mu vyubuganga hoho barakwiye kuhicerera gose nko mu ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuntu ukomeye ntawo baguha bakugira genda wigurira haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka ntangora mugana aho nyene uravye nabi hari ntuzico kugira bakukurikirane neza abuturushe yari yadutanze n'ukuri abushira mu ngiro ni bari ngorane ntibazi ico bajejo mumajambo make
beje nyandwi baraje ushinga cyane ni kugira najya abantu mu Burundi hejuru y'abanyagihugu bataronswe imiti uko byarebwirijwe
jewe ndashaka kubazanya kuba kwa mushikira nganje ko izi mfashanyo aya masezerano atoba yaragerageje gukora umugambi planning familial ndakunda kurira niyo hagati mu gihugu hari ndiho mba kiretse ngundi bujumbura umugambi wo kugabanya umurindi wo kurondoka umbengo ntabwo ukomeye gose hari ahantu je mpora nibaza ibibazo iyo ngiye iyo mu mavuriro iyo muri interior umunyagihugu afise uburenganzira bwo kuronka imiti mugabo bakamubwira bati uyu muti nta uriho uyu muti nta uriho uyu muti nta uriho
umushikiranganje ndi ku mana arahumuriza ko tunengeye tugiye gukosorwa
uko twe turiha ibyo baba bakoreye abene gihugu birashika rero by'ukuri umuti ukabura igihe ari umwene gihugu rero yawiguriye ntibawurihisha koreke isubiza ibyo baba bakoreye abo bantu bafite iyo assurance bavuga abari imana buri munsi imyaka itanu n'abakenyezi bibungenzi n'abibaruka mugabo iyo umuntu ashoboye kwirihira nta kundi twayamusubiza kuko nabaye bafashije leta mugabo twe tuzokora ibishoboka kugira ngo imiti nyinshi ishoboka ibiri mu mavuriro kugira ngo izi ngorane zigenda ziraboneka hirya no hino zigabanuke
kuva mu 2026 Burundi bwashyizeho umugambi wo kuvuza abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu ku buntu ariko muri iyi myaka 15 ishize ishyirwa mu ngiro ryawo n'ubu riracahura n'inzitizi zaturutse ku izingama ry'igisata cy'amagara y'abantu ryatewe n'imyaka itari mike icyo gihugu cyamaze mu ndyane rero je buri kaneza ijwi rya Amerika